aliyense azidia katatu patsiku siku lili lonse jokera pa 1 January mpaka na pa 31 December
moyo ugulimba zedi moyo uguwawa kalira kukona njala mama zose adandire jiza zinaliza boza na betsa vodi yanga mama naziga ba mafuku dinalagwisa nine kundi uza adaribu samba
beje beje manjofu sabita gawiri beje beje manjofu sabita gawiri koma nalagwisa ine weza poti yanga
Kala basara baju Musa maiwale Uri kunjaguli mame Mama Kamabanga ambala mulu Musa maiwale Uri kulio sauta Usuwa Nelo muna tiwala Poli zinaenda Sigombo tiza unana Mambu
Beje beje Manjofu Sabita gawi Benje benje majofu sabita gawi koma ndala kwisa ine yesa poti yanga ine lero ndigulira unaza bwera mosiro ama ya kundani laite ngwani nene na bwere
Nedeza tulira zitu Muzimba kisoni Mari yesa janda mari Kalanga Unosa lota anganga Zatifuta basi Anatero tena kuimba Na pa federeza ma Matipa basi Katundu watula kalanga
Beje beje Manjofu Sabita gawi
Gadi simutita, kumudi na misa.
Koma ndala misa, yesa poti yanga, nero digulira. Muna zabera mosiro, kama ya putani laite kwani, nene zabere.
Nero federeze mkula pa 22,000 ipetukuti 22,000 mutakula matumba foro mkutsala po ndijenje chotengera pick up kuti kakusireni kumene mwachokera kutanthauza kuti tatsitsa ntengo kufika na size yabwino ena akuti nzosatheka
sizingatheke minute kuyendera sizingatheke ndi ma players amene wawo sizingatheke
ndabwera na nero federeze matumba foro
ni mandine Zaletza, kuti wina asasoreretse so misonko yanu Chipake di kosa kutsitsa misonko Chipake di kosa kutsitsa ma license asinzu Chipake di kosa kutsitsa mitengo ya ma passport Chipake di kosa kutsitsa mitengo ya Simene numalipira mkakula zindu kunja Chipake di kosa kuone chetsa kuti tiunikeso sa fashion isija Chipanda lama silipo sanganikani zimango unongeka Chirondo lansu simenezi
Ifanda ale timango lankula Zintu zambiri zapanga chakuti, zapanga chakuti, osa chita.
Beje beje manjofu, sabita gawiri. Beje beje manjofu, sabita gawiri. Koma ndala kwisa ine, mesa
Ifandale timangu langkula zinthu zambiri zapanga chakuti osachita.